Igama lami nguKhanyisile Mega Cebekhulu. I'm 35 years old. Ngihlala eThema ePC, nginabantwana abathathu nohusband. Ngijabule kakhulu iHuman Settlement isiphe indawo yokwakha, isinikeze iland. Ngijabule kakhulu ngoba basinikeze nesikhathi sokuthi sibiye ungu-for 18 months bathi sibiye ukuze sizovikela iland yethu ukuthi ingathathwa omunye umuntu. Base besinikeze nesikhathi esingango-5 years ukuthi sibuilde indlu le esizoyakha. Bathi bangasinikeza ne plan ifuku ukuthi siyayifuna. So kuyinjabulo nje kakhulu ukuthi ngizokwazi ukwakhela abantwana bami enye indlu, bazokwazi ukuthi behlale babe nekhaya elise Gauteng. Siyabonga kakhulu.